Ya ekele m onye ọbụla askanti o ihe njibe ebe a maka nwaanyị imo eze nwaanyị imo gee m ntị Go and make peace with your sister. When you finish making peace with your sister, you go to Ebuka Obi Zion Ministry. Ghana Nkia. Kasia na ede sorry. Duto iji ọnụ gị kwutere onwe gị. Na nne Ebuka Obi case ya dị iche, such a gentleman, nwere ihe ojo onwe ya eme. Nke ya bụ ya ọbịa, ọ ga-agbagharị gị. But Ezigode, try to make peace with your sister first. Imesie ya, ị gafe ihe ọma ga-eme na ndụ gị. Si na ọmụ agwa gị, Oscar Ntị na-ekwu. Si na ọmụ abụ egwa gị. Yotago. Before you may open in a mema kamado, Jukenese. Are you getting me? Jonese now, Kayan alulonia allu, Kedianya nonia saga, Kedicho nefe, before he castigate you on yam. Oba allegi, eh? He got fear game and undugi. Ya, I'm one queer. I got a few more game and undig. Chete, previously, it is very famous online. People, Maggie, I take a quen follow ago and the imonia ne ukuna. As I'm talking to you, you know. Biko, Ozia, make all the wine ye maka. Onya no Ozia, biko to Salom Ozia, all the wine ye monty. O scanty gualiokua, o gelmoqua, o got a few more game and undia. Abula asile, abula otoko, ye ngwa gi pio, me ife ngwa gi me, forget. You know yourself, you know what I'm talking about. You know, in my what you are going through right now. In my ina agabiga. Acho me eko wawa, abiam kai baby, me ife ngwa gi ga fie chuku ge melik, hapu pride. In ife ngu, hapu pride. Forget about your pride or who you were or anger. Do what I ask you to do. The way ndi mwadi gi si mwata kwa ge again. Ega, anchuku ga bezi penye gi, oh, kanga le kwa asele. Me efe mwa gi me, ega fie ge me nandu gi. O kwa ni enje ume me me. Wali enje ume me me na. Wali enje ume me me.